waniende pengine mabondeni wataka nipeleke neno kairi sitakata wito wake Bwana Mungu niko hapa nitume niendeleo niko hapa nitume.
Nitasema
niko hapa nitume.